ganguna
ashe manya suna rawar bangalalo yara ma suna rawar bangalalo a gidan biki ana rawar bangalalo yan mata suna rawar bangalalo bangalalo
Bangalore.